Action.
Yo, hayi, bafethu kusemsebenzini ayanyiwa. Yazi bengazi ukuthi ukusebenza le fast food ukuthatha umsebenzi ngoba inhloko yami ya spinner. Inyawo zami zibuhlungu ngidinga i massage e serious. Yo, hayi hayi
hayi. Ngifuna massage ama.
Ngiyabonga ngiyathemba mfana. Yo, hayi. Yase uluso akushaduwe.
Asike smash uthi
ngikuthile.
Masha phela mina ngifani nawe ne. Angihambi la nawe wonke amadoda wala elokishini. Bekusise kahle.
Hey!
What happened, Beth?
Guy, my boy.
Oh, why would you so get up? Why would you so? Why are you looking like this?
Also, actually, I just did not listen to
him. Yeah, let's go talk about like a marker, brother.